Everybody in the room, kijemye se mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri DFTV. Kuri microphone ni Bin Delicia nko musanzwe mubimenyereye. Behind the camera is so black. No musi no bwa kwari musi uri très spécial kuri twebwe. Ego kuri twebwe umujyango wa DF House. Nkongera havuga ati ni musi uri spécial kuri nyakubahwa Fanny. Akaba ariyo yadukoranije uno munsi, uno munsi akaba ari pati yakoranije inshuti, abagenzi, abavukanye na cyane cyane abafanzi b'umuziki ndundi. Ndabahaye karibu mwese mubandare mukurikirana bino biganiro kugira ngo mubone neza iyi pati yerekeye iki, ivuga iki. Numvise ngo hariho na surprise, ariko sinzi ngo ni surprise nyabaki. Karibu cyane. Ego hanyuma mubandanye mukurikirana Digne Delicia kuri DFTV. Murabona yuko na roga yahindutse, ni ibintu bishasha bibereye ijisho cyane. Ndabakunda cyane guys, I love you so much.
Bashinga nahe papa Sony gwaruka banyamuga dusangiye umwuga wacu mwese buri ga nka artiste n'abategeje kugeza imbere muziki w'Burundi mwese mu cyubahiro cyanyu tugira amahoro. Tugira mahoro iterambere mu kazi kacu. Imbere yuko ngira icyo mvuze, reka mpamagare perezida wa Mikaze Musicien mu Burundi. Oya ntiye iteka gushika ngaha. Abaramutse.
Kurankunda.
Kuko ndazi abari ngaha ntazi umunsi mukuru w'iki. Kandi ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kunyita bamungana uku mutazi wa mugiye gukora iki mugiye umunsi mukuru w'iki. Niko bari amashimuza hano.
Amashimashi. Yes. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Amani ya Mungu wa Julema.
Amina.
Na we pia.
Kwa Islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam.
Jewe korokora ramutsa kuko ibikurikira nta byonzi ngira nje muri surprise bambye surprise ndayirindiranye gishika
murakoze reka mpamagare nawo novuga ati muri uno mwanya reka ndamugire userukiye abamyesha makuru mu Burundi kuko niwe novuga mukurambere dufise umwuga wacu Christian Savi
amashimeshi kuri Christian Savi. Yes, mukura mbere mu mwuga wo kumenyesha makuru no kwishyikiriza. Amashimeshi bashya.
Jena nati ni umwuga wo gitsura ikaranga. Urandabira nka ugashira muri moto. Jena kintu no vuga kirenge ico kizengenza wari byo nabacu baranze mu Burundi ashikirije. Turarindiri. Kubera ko harubanza rubura ijambo. Hano rubanza rubura abantu abo rero bagira icyo bakoranijwe ubwa kuburyo urukundo dukunda mushiki wacu twemeye turaza ntibwire ngo nibi bisanzwe kwemera kuza utazi ikikuzanye icyo turindiriye
urakoze cyane reka mpamagare wishyira amahenda nawe umuririmbyi yakubwiye ko mfite rero muri uno mwanya nyine n'umukura mbere tujyana n'abatuboneye izuba
amashimeshi kuri Willis irabahenda Etoile du Centre murabizi imyaka iheze. Hello.
Ndagize yambu amahoro ndamukana w'amahoro niyo muri
amahoro amahoro
naho sometimes tunapiga tu.
Aya.
Corona. Jewe na narashimiye kubona umushikanje DJ Fanny antumiye. Nitabye urubanza sindamenya ariko
what's going on.
Icyo twahamagariyo icyo nzi ko narumvise ko tuza kunywa tukajya icyo gihe kirampagije ibisigaye nabo turabirindiriye
ego nurubanza ngo ruvuga ati hariho batukoreye ama TV online menshi cyane ari ngaha reka muri uno mwanya mpamagare kuke igeze kumubona ngaha nawe mu bafise ama TV online
kugira abaramutse niriwe
uraze neza
uyu munsi twishimiye kuza gufatikanya na mushiki wacu Dieu Fanny 257 kugira tumutere iteka tumushyigikire uko byose uraza kwakica Imani muheza gire kandi imube hafi muri byose.
Amina.
Abisani. Murakoze cyane.
Amashimenshi, amashimenshi. Ego.
Ego abari ko baraza n'abavyeyi banje. Ariho mama.
Amashimenshi kuri mama Fani. Allo.
Ndasabye bari mu gikoni barabira abantu
mu gikoni dinye dinye delicia na bikorege ko
ipo nyamukuru yatumye ndabamagara
agacerere
DJ Proyege nyene ndabona yaje atuye ko pro muri ridira ko bakafite na nyene TV online mukwemera mashiti TV
platform show. Tujisupporte sisi wenyewe wasanii na dada zetu ambao wanafanya vitu vikubwa. Naweza kusema kwamba nimeshukuru sana kuona nimearifiwa hapa. Sio vitu vya kawaida hivyo, watu wanaona ni vitu vya kawaida lakini sio vitu vya kawaida. Mamilioni yamenguka hapa.
Ufisinga bilano. Abantu bose bakwiye kubona. Ndakeneye yuko ibiganiro ukora kuri televiziyo y'igihugu bize biradushikira twa barundi turi muri Amerika. Yashobye kunegera. Iyo proje nasanzwe ndayifise mugabo sinari bwayishyire mu buryo na manager wa Q-Boy yitwa Somali aba muri Dubai. Nari nkirondera strategy kugira ngo kwinjira kuko ndi umuntu nkunda gukora ikintu rimwe na rimwe ku bwenge bwanjye mbonamo ngo kitandukanye n'icy'abandi kuko n'umwuga navutse nkunda nkura nkunda je imyaka itandatu nari nzi ko nzomesha amakuru. Kwanza mambo yote chabo. Kama binashika ndayitanguza, turayitanguza. Mushika kuri no mwanya yari kitwa DJ Fani TV. Mugabo niona heza nkabona ingabirano urundi rwaruka rufite, ndavuga ati byo mfite sitoti kubijamo, reka naguri mbibe naguri mipaka. Niona heza nkashiramo abandi ba nobikati abakoreshwa. Tugira tugwire. Kubyo rero ndavuga ati yahora ari DJ Fani mbwa ntiyo guma ari DJ Fani kuko imaze kujyamo abandi bantu bakora reka ngerageze guhindura bati niboneke ku mugaragaro ko ari iryo zina nari nkeneye kuvuga ngerageze guhindura gatonya gashoboka rero nahita akahindura DFTV ya Fani A na N na Y kuyikora ndasabye uyu muntu turi kumwe tugize igitambara kugira ngo tujye kubona akarugo gashasha nashoboye guhindura kuri rogo yanjye bari busanze bose. Nagomba nsabe tubikore mu mutekano ntangere dukomere amashyi kandi ikizo tekinoloji
amashyi menshi bashya amashyi menshi. Inyama ni nyinshi
ni nyinshi
Batua makamba.
Babashire mu mutiri gatonya hamandabereke ibindi byacabana. Surprise ni menshi.